E waihanga ti āna he paki pūmeka mō tētahi o ngā tino māreikura o te moana, arā mō Ema Siope, I hinga I te mate pukupuku I te rā marama. He oe e tutuki ai te kiriata hounei kua tahuri ngā kai waihanga I te kiriata ki te kohi moni marunga I te ipurangi, kei a Te Rauhiringa Brown ngā whakamārama.
He tohu ngā whakatere waka.
When you visualise the future and those things that you cannot see.
He mātanga tārai waka.
You were born to do this thing.
Ko ngā oha ēnei o Ema Siope e whakapūrākau tiana hei taonga tuku ki ngā reanga hou.
As she worked in the waka here, what she discovered was that she comes from this whakapapa of voyagers in Samoa. She didn't know that when she was a young girl, but she discovered it. It kind of surfaced as she started to work with her Māori brothers and sisters here, with the likes of Matua Heck Busby, Jacko Thatcher, Stanley Conrad, Hōturoa Buckley Kua. I mean, this is kind of voyaging royalty, really.
He uriha moa I nā tō namana. Ko ia tētahi o ngā ringa whao I arangi Mārie me mokopuna, he waka taua. Tuia ko ngā waka te uerangi, te whānau moana me hine moana. O tī rā, ko ia tētahi o ngā wāhine tuatahi ki te hoi waka tete ki Waitangi.
She's was an incredibly humble woman. She wouldn't talk about what she was doing, but she was quietly and powerfully raising this generation of voyagers. And the way in which she works, it's a really beautiful way of leading. If we can encourage one person, then that's enough.
I te tau 2010, I whakangungua e Siope ngā kaumoana katoa I whai wāhi ki te kaupapa nui whakaharahara ko Landmark Odyssey.
Once we found out that Emma was sick with cancer, we all converged in a unique way to begin a journey with her. And she had an assigned task for all of us, which was to be part of the last journey that we would take with her as a family. And only in that process did we begin to realise her influence with the waka community, her influence and, you know, how people respect her in the Māori community.
Nō tērā marama, hinga ai tēnei mārei kura o te moana, e 52 noiho te pakeke. I ikapahi atu te tini ngerongero ki umupuia marae ki te tuku aroha ki aia. Hoi anō te wero kia ora roa ai ngā kōrero mōna. Ko whakatūria he paikohi moni hei whakatutuki I te paki pūmeka.
My brother and I have been shooting the film for nearly 2 years. We are now in the edit and we have to raise the money to get the film into the cinema.
Ko te whai kia uakina te paki pūmeka ki ngā whare pikitea a te tau e tūmai nei. Te Rauhiringa Brown, te karere.